All right. Do we have that? Does everyone know the square part?
Yeah.
All right. We're good. We're not sure if we got this one. Good. All right. So we've got step out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right. And we're just going to pick up the left leg now. We just put it down. Now we're going to pick it up. All right. So left leg goes forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're going to go from in, so you're inside yourself, and then you open up like this. Way high, like that. All right, go right and high. Yes. 7, 8. Right cross.
Da 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 da